bora usiue watoto wangu, lakini mimi na wewe tafadhali.
Wa Kenya, hii msiingilie, hii ni personal tafadhali, and it is very dangerous to the country.